ama fresa ba pete. Amen. Ola nkala wa su doba. Oh, the God is from Lewis Pano. Pete no suku. Amen. Longa binswa. Koba inkonzo. Let me tie pesika. Amen. Inkonzo. Let me tie fear. Amen. Nkiwane. Nkonzo, yemithe orange. Ndatibana nencwadi Ndumiso chapter 92. Isithi lungisa. Lija ngomthi wesundu. Yo leto lenkonzo phambi kwePasika ibizwa ngoba inkonzo yamahlamvu omthi olusundu. Jolo, umthi wesundu. Ndandishiye ebhayibhile ndompha kwezolimo namahlathi ndigqwagagoke umthi wesundu. Into yokuqala endiyivileyo umthi omtsha ukwazi ukuyivelela yonke imithi batshileka ubuthebo uthilungisa ngumntu ovelela zonke izinto ebezikade zihleli phezu kwakhe zitshintshe into ebeziphezulu ziba ngaphantsi kweenyawo zakhe ngoba zonke uyakwazi usibona. Can I get an amen? Sibene umthi wesundu ngumthi ongaxhaphakanga kwindawo enamvula zininzi amandla awo sasiwabone kakuhlapho kuthe amanzi asihleleleyo awahle amanzi amdaka. Uthanda umila kwidesert kwakunangcambu yazihlayo yonke imithi ingcambu zawo njengoba ingcambu ihamba iya ibhitya kodwa umthi wesundu wona njengoba ingcambu iphela phaa iya ibanga ngengcambu leisekuqaleni ngoba ingcambu zomthi wesundu ziyazikhangelelela amanzi iyakwazi ukumenya ucross kodwa amanzi bakwalanga ingcambu izawutshutsha umhlaba iyokhangela anga ukuzibule yondle isiqu somthi. Isundu amandla atho xa ndijonga isundu afana nesipringi sabhethi sasiwabona amandla aso isipringi sabhethi ungasiqinezelanga funeka usiqinezele emvakabe usiqinezele xa uvela usiqinezelayo sibhabha phezulu. Ndanga ndizazoxelela wena ndithi ucinga uba fana uyasokolisa yile nto kanti le nto idonsa amandla akho ucinga usengxakini kanti akho sengxakini kurhutshwa amandla akho azovela.
Ubujongene nantoni na? Ifuna uveza amandla ona okwesithathu endiyibhaqileyo ngomthi wesundu jonga uthixo uthetha ngesimbolism ngezikweko yasisithelisa isizathu uba le nto kuthiwe namhlanje yimini yamahlamvu osundu it's a prophetic message ichaza uba umntu osindiswe kwintonina ungazihamba ulila kanti awuzazi into yiyo.
uliliswa kubungasazi ucinga uliliswa inhluku kanti uliliswa uba uyasazi uba uyintoni sasikulilise le nto ikungalumphayo abasena umthi wasuntu kwawathi umthi abamanzi umphakathi wesiqu nomphandle ipesiki bamanzi phakathi ezantsi kodwa isiqu apha ngaphandle somile xa kufika isipom umthi wepesika uba uncothukanga uyakhawuka kodwa umthi wesuntu iinkampo zawo zihlile zibheke ezantsi okwesibini isiqu simanzi ngaphakathi simanzi ngaphandle xa kufika isitoma asincothuki nomthi xa kufika uqhwithela lusuke ekhaya elitsha isundu liyamamela ivela kwephi icala ingxaki sivela kwesiphi isaqhwithi uba sisuke nase umthi wesuntu uthatha kwaziphozishina ulungiselele nto usuke ekhaya elitsha xa ifika iletha watshintshona watshintshona iinkampo zibambelele isiqu siyalala iqethisi isaqhwithi xa igqitha leyo challenge uvuka umthume wetshintshe unjalo umntu okholwayo noba sele efikelwa yintoni akasoke kodwa uyalala ikotho yabantu abadisayinwe nguthixo not to run away from the problem but to withstand the problem sisisidlamlilo thina iingonyana esigumayo into sithi basithiyele le ngxaki asikhale sithithi ngunye jibuya ndigunya jibuya ndigunya jibuya ndigunya jibuya 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 I'm going to go to the house. Kalkashe uchalayo sathamba isiqu sakho kanti ingcambu zisekuthwaleni sathamba nomzalwana becinga uyakulahlekisa uzawuwa kanti awuzowa uyathambeka sinabantu esicinga bawile kanti abawanga kanti bathambekile ndimqelele ayikoyisi le nto sipha ndityhale no noma ndityhale ndityhalele ngapha ne-aids icinga uba ndiyafa ne-kensa icinga uba ndiyafa eli dimoni lesiwo licinga uba ndiyafa esi sigulo sicinga uba ndiyafa ko icinga uba ndiyafa Come on, wena phele man. Ndicinga uba ndiyafa. Kanta ndifu, Jesus. Iyashashiyangqina. Imqhibile umnqatha. Imqhibile umwalawa. Imqhibile umamafu. Imqhibile umabuthwaseni. Iyahamba yokhayisa. Kanti yazangato. Bathi bamngcwabile uJesus. Kanti uKristu nabavuka. Bathi bamngcwabile uYesu. Kanti uKristu nabafumbuluka. Bafana bantu basesithi ndimisiwe. Ndimisiwe.
Sentence. You are getting tired.